Ja, folkens. En liten ny gitarvideo her. Så enjoy.